Foot on my puff, where? Every foot on my puff. I said. Uze t-shirt. Hey, fanya haraka. Afu uje hapo leti tuotune na chai ya.
Kwa sababu ni yeo. Walisema watu lise mwalo.
Tuotune chai ya hapa. Wendo kwa uze t-shirt.
Na